Inini chane na waje nanga yeze uko waitembera kose wabasha kwigara ibicuri kirere mukazengurukamo gusa twese turacyari munsi y'ukwezi bimeze bite ati yisi yimirwanire niroze igendera niyo mpamvu nzanwana gahinda kanje nkabasha kuba nagenda nuko inzozi zangiza ibyifuza iyo niyo nkuru yiherezo ryanje ahangaha nyagasani amagambo araha.